kimeta yukundo Hazukira huzuri usarari Zowandi ho baby ndaguhoze Hazukira huzuri usarari Zowandi ho baby ndaguhoze
Speeds.